ago Ghana this year mu America bridge memu momfa masom femme na yeni ene ene echina ho nkomo onua wonim se emre bi etwem na ye ka se obi nim adechie mu nsem ane e no kre nanso me se wo se in the 21st century opese wo hu adechie mu nsem a wo behu se wo de wo hoto index universal life insurance for so a esan se ebra yade ebebo ebra kwanhia beto ana ebra owuo ebeto ana wabusuani bi no eno obiara nim nanso se yade ne ba na kwanhia ne to a na owuo ne ba sika wo de bebo wo hu bra no wonim se wo bi o se woni bi o wonim enti yanhwe kwame ne akosua omunyina awofo yareda ayasabia kwame de nsa guniti esu twa dwadwo esan se woni se achi ban bia nanso akosua aye relax san se odene ho ato index universal life insurance for so se de mpanyifo kaaye no se okoto se obi abogye se hye a muwa sansu asiu de ho nanso me de me se okoto se obi abogye se hye a na waben po no Index Universal Life Insurance. Aye insurance ho adwuma ewa America mamu bese emfie waha ene akyire nie. Enti wo ne yedin sa wo so a, esuro bia anim. Ye wo over 62 plus insurance benefits. Ye wo life insurance benefit bi te se, compound interest benefit, retirement benefit, critical illness benefit, access to money benefit. Sanso ye wo death insurance benefit bi te se, tax free death coverage paid to your family, funeral coverage benefit. Any bebre a keka ho frɛ Index Universal Life Insurance for ewo +1720 589 3584 Index Universal Life Insurance secure your future now.